bantwana bethu bakhule ngesikhathi esinye esingafani lesethu bathanda imali. And people can be abused very easily economically. Abantwana bethu ba materialistic. Abantwana bethu ababoni umuntu mangabe sem abuser psychologically. Emotionally. And umuntu once was abuser emotionally, uyaqeda. You are finished. Ulwisi confidence yakho. Ukarabo I confidence yakhe ibi strong. Resistant. And wabona umuntu ukuthi hayi, the only thing I can do ukuthi ahambe ngoba akafuni ukungilalela. Let us try. This must be a lesson. Let us all stand up, all women, noma ngabe rich, noma ngabe poor, noma ngabe umlungu, noma ngabe India, wonke umuntu asukumeni. And ngiyayizwa into ka hashtag men are trash. Nami I'm totally against it. Kodwa labo abangayona I trash abasukume. Abasukume. Basho ukuthi not in our name. Ngiyabonga kakhulu.